Mangochi, are you ready? Chisangalalo chija chatsikira ku Mangochi tsopano kuyambira la chisanu pa 15 September 2023 basi yanu ija yodalirika ya Khwezy tsopano yayamba kuyenda pakati pa mtunda wa blanta ya ndi Mangochi kunyamuka ku blanta ya nthawi ya 8 koloko mawa kupita ku Mangochi komanso kunyamuka nthawi ya 2:30 masana ku Mangochi kubwera ku blanta ya mtengo akulu 20,000 kwacha ana 15,000 kwacha return ticket akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha yokha basi Osa iwala kutumiza katundu anu pa Khwezy Courier ku Mangochi kupita ku blanta ya Lirongwe, Kasungu, Nzuzu ndipo katundu ama kafika tsiku lomwero. Nambala yathu ndi 0886780355. Khwezy buses, miles of smiles to your destination.
I'm going to go to the house. Chifukwa zimene zikuenda mitu ya anthu ambiri kwathu kuno ndi masankho basa mu 2025 mundilolebe koma tsiku lalero ndisanapitirire ndi kalata ayi ndifulire kachipeya omwe aja amene andigulira sitampa tsiku lalero a Khwezy buses ukamba moona mtima kwathu kuno tikamakambaza maulendo pa basi odalirika ndiye ndi Khwezy buses tu basi imodzi yokhayo ukakwera basi ya Khwezy pakati pa Lirongwe blantaya Nzuzu komanso Mangochi ndiye kuti timanena kuti mwayitha 100% ulendo wanu mukafika bwino opanda chewuchewu ndimakamba kuti anthu chidwi chawo kwathu kuno chalunjika mmasankho a 2025 zija zachitu kuko timakhala tikukamba zija zikuoneka kuti taziponyera pambali kaye pamene pachimwene ndi pamene pamakhala vuto lalikulu kwathu kuno nthawi yathu yambiri makhala yopanga ndale nthawi yotukula dziko lathu ndiye tilibe akakotha masankho achimwene basi nthawi yomweyo timayambanso kuganiza za masankho ena basi kumaganizira kuti kodi anthu tidzawanamiza bwanji ndi ndalama kuwapha mitu kena kati dzatengeso chinthuchi ndiye kumakhala kuchita zitukuko za mbofyo mbofyo zosoneka bwinobwino zitukuko zomayamba ngati zithamawa ndi umata bwanso kuti kuti tiye kuti zikukhala bwanji kwenikweni umangodziwira atu kuti ndale twidzi kungofuna kutidekhetsa basi tisamauweuwensoyi ujeni pamene anthu akukonzekera masankho a mchaka cha 2025 anyambata mtambo-mtambo akupanga zinthu zodabwitsa kwa basi mtambo-mtambo drama group ikadapitiriza ndi kupanga zisudzo zosaoneka kumene zikulowera amwene ndithu uyo amene adaponya kapasule ku mtambo-mtambo eyi amene ndi wachabe kwa basi chifukwa kwa zilumika zitatu wasunga mpingo wa mtambo-mtambo kuukhazika chete mpingo mpingo nkutanganidwa ndi zina amwene nanga amwene mikangano yanji omangokangana opanda kumvana kwa zilumika zitatu nthawi ndiye ikupita oyimba mbakali kumayimba kuti alefu nthawi alefu nthawi komayi ndithu amwene chiyembekezo chiyamba kuzilala kuti kodi zinthu zakezi ziyenda bwanji kwenikweni ampingo wa mtambo-mtambo zimene akukanganirana achimwene mpakana pano sizikudziwikayi nthawi zina zake modzilimbitsa mtima akumati obwande simukudziwa kanthu inuyo imene iyi ndi demokrasi eyo Koma tsopano demokrasi ya mtundu wanji yomango kangana opanda pena pake kugwiriza na chimodzi chimene chitichipe chikuma ndabwitsa mwene china chake chimayenera kuchitika singamango khalira kutukwanana kunyozana kenaka uyo kumabola za milandu ndiye nayenso mwana wa da amangoleba zimakalata auja kula ntima ndiye basi kwambira lero tawachotsa mu mpingo athu zikatero kumachita kudziwira athu kuti auja kwane nawo tu apita kubola za milandu ndipakabwezeretsedwa wanso kera kamungo dziwa kuti basi pamene pandiye kuti pachiyambi cha mikangano ku ntambo ntambo kuli mikangano yambiri mpiri yosiyana siyana ayi auje anakasumira auje ayi kumati auje ndi amene avuta kwambiri sakugwirizana ndizo kuti auje amapanga zakuti uyu amene adabwa zakaposule ku ntambo ntambo ameneyo akadzapezeka makosana adzamuponda kwa basi chifukwa ndi wazunza apa chimwene kumangozungulira malo amodzi modzi omwewo zisankho zachibwereza ndi umachitika amwene koma kugwa modetsa nkhawa kuphofomoka momvetsa chisoni koma kumalimbitsana mtimabe kuti aha zili bwino ukakhala masankho anyamata ndi kumadzipereka ndithu aha tiyimira mbendera imeneyi timagwizana nayo mbendera imeneyi kubwera masankho opanda olo ndiwo wathandiza omwe achinyamatawo mu mpingo muli mikangano komanso wakwathandiza anyamata mapeto ake zotsatira ndikubwera koma zomvetsa chisoni kwambiri kwa iwo zili bwinobwino basi zosawakhudzanso komatu pasi pa mtima mpingo wakudyeka anthu akuti achikhulupiriro ndiye pachakuliso makano osathandizatu kutere kwene ake achuluka mzeru kwa basi aha musamvere zomwe akamba abwandeso aha ife mpingo wathu ukadali wonse osayamba kukhala panja pa benchi dzaka zitatu dzokha koma mwene maphokoso okhaokha kodi nangati takhala kunja zaka khumi ndiye kuti mpingo wokhoza kukhalapo chenicheni chokanganira na mwene osaoneka zomwe zija zomayamba kushomola mbawala isanafe ndi kufa komwe anthu akuthamangitsa mbawala mipaliro m'manja agalupa tsogolo koma wina akuwa kale ine tuzifunisa vute wanga mwendo wa mbuyo wina akuti akakhala ine zanga ni mphafa wina ayitu ine koma chidali ndi chimene ndimakonda kenaka ndikudzati iwe chidali ineso nangapoli ndi chidali chomwecho kenaka ndikusiya kuthamangitsa mbawala ija ndikuyamba tsopano kukangana okhaokha ayi aise sungamteroyi iwe sungatenga chidali ine ndilipo winaso ayi sizithekatu kenaka kuyamba kumenyana kutuwitsana ndi makofi anthu pofika ndimafunsa kuti kodi mukangana chiyani kwenikweni akuti mbawala ili kuti akale kutchire simunaphe eya nde mukangana iya nonse pitirani sikugwira basi nde ndikudziwa chimene kuti pano muzikhalamo mumadzifunsa kuti kodi ndiye kuti ku ntambo ntambo drama group mavuta kumeneko ndiye kuti akhoza kutha bwanji nakambakala chimwene kuti mavuta ku ntambo ntambo alipo munthu mmodzi amene akhoza kuthana nawo ndiye abulazi americano basi abulazi ndi amene ali ndi makiyi othetsera zitopotopo zonse za ku ntambo ntambo atangoyimirira lero kuti kodi akuluakulu mukangana chani kwenikweni iwe tabwera kuno iwe sitabwera kuno tieni khala ndi pansi apa kodi mukuti bwanji basi tu nkhani lizakhala yatha koma blasa zikuoneka kuti alibeso nazo ntchito za ntambo ntambo alibe kuyembekezera kuti zinthu zikonzeka zokha zokha ujeni ndikudziwa kale kuti mwina mwake mulu mwako mmaindabe nkhani zokhuza foteleza otchipa amene pakanali pano wakanikanso pepana amwene komano usiku wapitawo timagatiza mozama kwambiri ndimadzifunsa kuti kodi nkhani yokhudza feteleza otchiphayi idayamba ndi malemu chitsulo chanjanji muzaka zochepa zimene ntchito imeneyi idachitika nthawi imeneyo idatheka ndipo anthu ambiri amene adathandizira kuti zitheke nthawi imeneyo akadalipobe mpaka na lero zifukwa zimene makosana amakakamira kumachita zinthu opaokha opanda kufunsira nzeru amwene zimene zimpakana pano zimandidabwitsa makosana nkhani yokhudza foteleza otchipa yawacheza kopya koma wafunsira nzeru kulibe kungoti makosana okupatira tambala pena pake kamoyo kodzimva kakukhala ngati kakuchulukira ndithu osafuna kumva maganizo a anthu ena osafuna kuti atenge uphungu kapena upangiri wa anthu ena tikatero tioneka ombwambwana kuiwala kuti kanthu nkanga kanthu nkanga kanawolera pansalu zafika pa mabwana kudzichepetsa apezene na akamene adagwirako ntchitoyi ndipo zidayenda afunseni kodi nthawi yawo amatani kufunsatu sikupusa kusiyana ndi izi zomangwenda pamodzi modzi ngati bembelezi zisankho za kumpira mapazi kwathu kuno ndi sabata ya mawa yomweyi. Kwa nthawi yoyamba ulamuliro wa mugado kwathu kuno ukupita ku malejereje sabata ya mawa. Ndiyeto avuta achikulu akudziwa katentha. Ng'ombe zayang'ana ku dazi bomo ndiye kumakhawamaka mang'ala ku mabwalo osiyana siyana kwafunafuna thandizo koma ayi ndithu zukanika chimwene ulendo uno wina aliyense kwathu kuno akuonetseratu poyera kuti akufuna kusintha basi pano tomakhala ndi chidwi kuti kodi sabata ino mugabe wathu kumpirako akasumano kuti mwina kapena kubwalo a mfumu achikumbeni okasankha kumasankho a sabata amawa akudziwanso sizokasemphanisaso sabato dalayi kumpira kulibeko za ufumu tiyese nzeru za inaso ii nsewa kumachenjeri munzi taulantaya ayi ndithu chiletso mwamva ino koma kodi ndiye kuti mabwana akuntunda akudongoso ndrole chani basi nkhawa yanga ikumakhala pa nthawi ya mvula ya chimwene kodi ziwathera bwanji anthu akumachenjiri ndi misewu yawo yophochokaphochoka hazenolo ya umphawi chaka chino tosapangaso zombwambwana zanu zichiti chaka chino nchano anenato a profeti Bwande Bantasa eti mukumva koma hazenolo inu musatizipo mibibibi ngati njoka ya mbobo
ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abwande kuda kunyasalande sunga mpenzi